ngigibele lathi nje sayibona mina ngiyasho ukuthi unomshovo umcishe ngenze kube umshovo hayibo hayibo ishobe limpi kahle nibo kwakashasha ukuthi okokugibele sekuze kusiza umgodi oqhamuka uzolamula ukube fanele babadedele esitikini beshayane kube baqhele nje bonke babadedela babhaxana bengabalamuhli bayithunja ayibo futhi inkulu impilo
mahlambo leli gidangoma likamgqumi ngathi liyigwala hawu seliyacasha mase liliba manje kathi badela kangikanje bangamagwala futhi izinto ngazibona ey'shika ngiyithupha ko-Facebook hawu lafo liyacasha irasta madoda amagwala ngisho ushikisa bantu magidangoma amadala awushaya thibela shaya ha, ndidlula imithi futhi yalo.